Quincy or Modi Ebe, ya, dear Asantehene Otumfuo Osei TuTu to assume you know, or no, and now didn't infuny yash and so dear, a was our quince in this woo. Na Yanko Poya domo, a dequesia dono, ya quesi de chaco a wafimu, and I'm putting for Nayan, she says, sa quince, no baba den a dear a woman, she a ficassimu. Bank of Ghana, I'm putting for chess, a woman, a precious minerals marketing company. PMMC panimfo eni to anamo a omode saa kwens foforo no kura eba na wochire mu obota yetitirinti a wode otumfo osei TuTu Asantehene mfonyini eto kwens na chi no enyina aye modin ba wabo ama asumdwie mapa etimi afa nto mapa efra wo manga na mu bibiman mu na wiase afa na enyina mpanimfo kire se obedi yade 1999 no yade se opem so wabo ne homoden ama ensase homanso sem na ekoso wa Asanteman timu en mantam ahoduo so nyina wo man gane mu no wetime etu ne nyi se fema ama ne nyina abrase wo kire se na anu dampu anamu wotu no wetifedo mantim weni no asumbie mapa afa ntuma pa efra no aboa ama man gane drum pempensu obi a se obo man ni din a ama ahoduo so mpanimfo nyina ebo wo mu ase e de ma yemma yi ni se enti bekwin din fata no ane fata na kono enye nkwankwa nua se ni se enti otu saa anamo no wo kila saa kwansi omode ibeyi no e yaade se animu no pem so mfonyini ne beda ho na nachi so no sikadwa kofi a Asantehene Otumfuo Osei TuTu so no ono so ene beba beto ho enti saa kwansi ya animu Asantehene Otumfuo Osei TuTu mfonyini eda so no na nachi no sikadwa kofi eda so no omode beye nka dum e wo manhyia ahimfi a nyina aye osompa opem so aso Asanteman oman Ghana bibi man ne bi so aka ewiase afa na nyina isu aka ewiase afa na nyina.